ukuthi sihambe nani indlela yonke kuze kuthe empilweni yami maqhubeka kufakaza lo mhlabelelo kuze kuthi angithi mawuli